Naiwe munhu, naiwe munhu,
munhu yeuka, uri huru wa munhu,
yeuka,
uri huru wa,
naiwe munhu, naiwe munhu.
Sara,
munhu yeuka.